ninathanda wena, wena umuzo wami, ninathanda wena, wena umuzo, ninathanda wena, wena umuzo, ninathanda wena, wena uzoshiya mina, ngizoyikhule esihlahleni, wena uzoshiya mina, ngizoyikhule esihlahleni, wena uzoshiya mina.
Yeah, I don't know.